Amutoza pole sana batsinda wishyura batsinda wishyura ariko bigeza akagozi karacika byangiye
nibaza uravye ngene twari twagarutse mu gice cha kabiri twabuza amahigwe kuko nibaza yuko ari twe twatanguye kuronka ama occasion ari nete yo gukiwa match hakiri kare twaronse 1 contre 1 azibiri zo kuzazindi zo kurangiza match ntitwashobora kuze exploiter nibaza yuko rero yuronse amahigwe ntuyavyaza umusaruro hari gihe nawe inyuma ushobora kwa nkesa canke bakagupinisa novuga amahigwe yabaye make nibaza yuko ari cyo kintu novuga gikomeye cyatumye tudashobora gutsinda match
mugenzi wawe ndetse na kapiteni wa adversaire bavuga ko imikino bakinnye bo yabafashije wowe aka karuhuko ntikaba karakwishe
nibaza yuko equipe ni continuité twagize karuhuko twagize ibibazo bimwe bimwe hari ibintu twategerezwa kujera ugasanga rero ku maintenir rythme byari bigoye sinovuga ko ari byo ari cyo cyonyene gusa ariko bishobora kuza muri ni byatumye ubona ko rythme dufise itari sanswe nkuko twari tumeze
akoshi twabonye munyezamo avamo hakiri kare yagize we n'icyo kibazo harimo n'izindi rapasema zakozwe na nk'iya mitima kubijyanye no gusimbuza byo bavuga ko hari cyo byishuye umunsi byagenze gutubundi
urabona gusimbuza umugarije mu hagati muri match kandi ku munota novuga wa 5 ni ibintu byatwandikafye no mu maramplasma nukuvuga twagize ramplasma imwe muri premier mita itari ngombwa tuba oblige yukujera zibiri twari dusigaje nukuvuga mitima twamusimbuje kubera yababaye haraka kanani yari kwarakinana urumva twari tugiye no kumusimbuza hakiri kare biba oblige yuko abakinnyi babanza kwishofa kugira tuze kumushyiramo rero novuga yuko remplacement twakoze zatwishe kuko twakoze ama remplacement amwe tutari twategekanije yayandi uri oblige kubera iki kubera umukinnyi aba yababaye
munyezamu we niki kingenzi cyatumye avamo
nawe nyene afisa gashoki ku kuboko bateye umupira awa nibaza ko ari shuti ya muhagiri arayigarura aritoneka mu nyuma atubwira yuko atameze neza dushobore kumusimbura
ubwo mwiza
kuburaganije ku bande b'ibumoso akijamo nziza Felicie kandi naho urebye imipira yose yanyuze kugira ngo babashe kuba baratsinda ibitego bine bavuga yuko ari cyo cyatumye mubasha gutakaza match
novuga uravye kuburagana ijuru numukinyi aramenyere kuri post ariko oze numukinyi twari jewe nzi ko numukinyi narinzi kubaza ku exploiter twari dukere mu nafse vitesse sinovuga yuko ibitego byose aricyo gituma vyakiye hariya novuga uravye amagori ya mbere twankeshije igori rya mbere n'irya kabiri hari ama intervention novuga umuzamu yari gushobora gukora kuko uravye igori rya mbere n'irya kabiri n'imipira n'amagori tutari gushobora kwankesa uravye nka uravye ngene twari ko turakina uravye ngene imipira yari imeze rero novuga igori rya gatatu ni ry'umuntu uvuga ko ryakiye kuri iriya kote ariko iyindi ni imipira twari gushobora gukina n'indi imipira twari gushobora kugira rero Felicien novuga ngene yakinye neza yamufashe hoze ariko twabaye oblige guhengeka kubera ganijuru atagize naho ntavyumvise cyane kuko nibaza yuko amategeko avuga ko umuntu asiba juru ni kurikira kandi kuri karandire juru ni kurikira byari juru ya Rwamagana ariko twagiye kuri juru ya novuga ya 2025 twari ko gukina ya 2024 twari ko gukina ya 2023 nukuvuga amategeko aravuga yuko umukinyi ari suspendi asiba juru ni kurikira iyo juru ne bayikuyeho nukuvuga ni juru nibura yaduhora tubona biba nukuvuga amakarata yaonana na Edi Jesse nigeze ndabikomprena ko ari basiba kuri match basiba journée kurikira koko karandire iba baramaze kwifixa nyambi rya bayikuyeho no kuvuga bari gusiba kuri journée yakurikira rero novuga navyo nyene vyatumye tugabanuka cyane surtout kuri efficacité no gutakaza cyane nk'umukinyi nkaonana ashobora kugira difference mu mwanya n'umwanya
Anima coach matematiko ma muracyari mu mibare muracyari mu gikombe ariko gutsindwa iyi match ntabwo biri butume mu de concentré amahirwe yanyu ku gikombe arangana gute ya Rayon Sports bijyanye na muhanganye batarakina
nibaza yuko haracyari kare cyane kuko nibaza yuko abo duhanganye nabo bagifise ama match akomeye kandi yo gukina uno munsi dushobora gutakaza nejo bagatakaza jewe ku gikombe si novuga ngo turakivuye ko ahubwo amahigwa aracyahari kuko turindiriye kuraba match zikurikira eske match abadversaire bacu bari kubarakina ziriko zigenda gute nibaza yuko amahigwa gihari
ubwo ku munyezamo watangiye championnat umuvuga bigera huzana na kabwiri kuri Adolphe ntabwo ari ubwa mbere bibaye izo remplacement rimwe na rimwe mukaninuba ukazana manu uyu munsi ejo boneri wavuga ko wabuze solution mu mapoto
nibaza yuko continuity cyari ikintu cyiza ariko haragera igihe twabaye obligé yuko Adolphe ababara akajya ku ruhande tukakinisha Boner hakagira twagiye turagira ikibazo cy'imvune no kuvuga stabilité mu igori kuko uravye nk'ubu twabaye naho nyene obligé y'ugusohora umukinyi no kuvuga experience n'ikintu gikomeye cyane mu igori nibaza yuko turiko turagenda dukora ku munsi nibaza kandi nabo match ni experience ku yindi ni experience nibaza yuko erere muri football ibaho ibindi nibaza ni ibintu byo gukosora
hari ibibazo by'intare na Rayon Sports mwagiye muri locale murasohoka match ntikibaye abakinyi barabyumva muhamwe abahamagaye muri locale ko match ntibe hari cyo bya biri kuba affectaho
Uravye ni ibintu bigoye ni ibintu kujera kuko information zisohoka ari nyinshi kandi abakinyi igikombe baragishaka kandi igikombe barashaka kugikina kwatusanga rero harama information aza akadestabiliza akagiriki ariko natwe tugerageza kuganiriza abakinyi tugerageza kubabwira twikonsentre kuri ibi tureke kuri biriya nibaza ivyo vyose ni ibintu turindiriye turabe eske ubuyobozi buzotubwira iki kuko information zihari ni nyinshi kuzitreta ikintu gikomeye gusa ubu no kujera abakinyi mu mutwe tubandanye turi concentre mu byo turimo
ntabwo usubiye mu bihe nk'ibya pressure muri fazare nyuma yo gutangira retour utsinda match nyinshi uragarutse ebyiri zirarangiye inota rimwe ntabwo ari pressure uraza kuyihanduringa gute mu mwongere mu buru mutwe
nibaza yuko pressure sinigeze ndayiva ko gusa hari igihe umuntu atsinda hari igihe umuntu anganya uno munsi biradushikiye ejo ni abandi bashobora kunganya canke gutsindwa nabo nyene bazoja kuri pressure nibaza yuko pressure ihari ahubwo gusa no kumenya umuntu ashobora kujera i pressure iri kuri jewe kugerageza kushobora kuyijera kugira sinshobore kuyitransmeta mu bajwe ahubwo tubandanye kuri dynamique twari turimo uno munsi tugize four pack kuri match zibiri kuko kenshi muravye no mu gice ca mbere ca fazare kenshi twatanguye gutakaza abakinyi bavuye muri ropo ugasanga harabaye agatrefe gatoya habaye igihe kinini atama match ahari ugasanga abantu bagarutse batameze ubu no kugerageza ahubwo rero gukanguka no kugerageza gukora ibishoboka byose kugira turabe ko dusubira mu bihe byiza
gira ubutumwa ugenera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports batake bababaye kuri uyu munsi kubera ko mutabashe gutsinda
nibaza yuko ndavyumva cyane yuko abakunzi ba Rayon Sports batishimye natwe nitwishimye abantu ba mbere batishimye nitwebwe kubona tutashoboye kubaha insinzi cyangwa kubaha ibyishimo nibaza yuko rero natwe tugiye gukora ibishoboka byose natwe turabizi twibihangane tugiye gukora ibishoboka byose tubasubize mu bihe byabo byiza
Murakoze
Murakoze namwe